akiandamana na kamishna wa magereza Bwana Mareka na commandant wa Kenya Prison Staff Training College Bwana Mthuku anaendelea kukagua gadi ya heshima. Maafisa na askari hawa magereza wanaofuzu leo wamegawanywa katika vikundi 40 na kila kikundi kina kamanda wake anayejulikana kama squad commander.